The little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain.
Thank you. Thank you. family is first accommodated. The family with their children should be first accommodated. Please, as we allow you to come in, if we're asking you to move out, please don't be offended. We have a limited space, but we want the family first to be accommodated. Can you soften the music, please? Choir, can you give us a space? We want to make some announcements. We want to arrange logistics. Can you soften the music? Kawthoba umculo kancinci silungise into. Bantu bakokwethu, sicela nje insebenziswano engaphezulu kokumangalisa. Into emnandi ukuthetha nani kungokuba ndithetha nani ngento eniyaziyo. Loo nto iwenza umsebenzi ube lula. Xa ngabana izitulo zigcwele apha ungarhuqi esinye isitulo. Phaa ngaphandle kukhona indawo ebekweyo enescreen esikhulu ukuze abantu abaphaa ngaphandle bakwazi uyibona into eyenzeka apha ngaphakathi. Ngaphandle koko naphaa eholweni ukuze abantu bakwazi uyibona into eqhubeka apha ngelishwa esingena kwenza nto ngalo. Yile nto siphantsi kwayo ndicela ukuba sibe kuloo nto kukho umntu othathe isitulo sam ndizamsusa xa ndisuka apha ndimboni ndimthe Jeff ubone idayari yam wayisusa wahlala asizawuba nebhunga sigugule sobabini ngoba abantu abalapha ngaphakathi babaliwe asifuni ke uyaphula imithetho esinikwe inkonzo nemithetho esinikwe ngurhulumente. Igama lenkosi malibongwe. Amen. Cela ke sizole ngoku ngoba sizawuqala inkonzo yethu. Ukuba sinakho mainly ndicela ifamily ihlale izinze and every one of the family azinze as much as we can. Abantu who can assist us phaa ngasemva ndingavuya kakhulu. Noro, are we ready there at the back? Are we doing fine that side? Cool. Ngonje, ndicela abantu bangayiphazamisa ifamily kaThuthu. Ndicela London Thunders. Sizokuhlonipha usapho lakwaThuthu sonke apha. Ndicela basiqaleni iprogram yethu. Ngonje ke sizawuma sonke ngeenyawo abakwazi uma ngeenyawo. Sithi xhonqosholo phambi kwenkosi, sihlabelele umhobe wesizwe sakwaThuthu, umhobe wasemajwarheni. Ndicela sime ngeenyawo ke, ikhwaya iyawazi umhobe wasemajwarheni. Masi thobintloko sithokombise phambi kwenkosi. Akukho umbi uThixo ebesingeza kuye kusasa nje. Ngaphandle kwakho wena ongusimakade umdali wezinto zonke. Uyise wenkosi yethu uKristu umsindisi wabone. Akho umbi uThixo ebesingagoba kuye idolo. Xa kuphumilanga namhlanje ngaphandle kwakho wena ungumdali wezinto zonke. Sithi ke kusasa nje uzuko lukufanele. Imbeko yonke yeyakho. Ubukhulu nobungangamsha bubo bakho. Nalusapho nkosi lukaThuthu. Naba nkosi abantwana begazi lamajwarha. Bathokombisile phambi kwakho. Bazothi nkosi wena ungithixo. Asizuthethe enye into. Bazothi nkosi wena ungithixo. Nakusasa nje kulungile uba sebusweni bakho. Yiba nathi asiceli ukuba uze. Sibulela ukuba uphakathi kwethu. Sikelela le ntlanganiso uyenze izole ibe nesidima esifanele eligorha lakwaThuthu. Uvuyisile uLawrence Thuthu. Siyabulela ngegama lenkosi Yesu. Amen.
Come on, yes, we will.
Andita kumbisana. Mankalin bulise ukho into okuqalwa ngazo xa ume phambi kwabantu mankalin bulise bulisa usapho lonke ndingatsibanga mntu ndibulise bonke abantu abalapha ngokwezihlalo nezikhundla abazi occupyayo ndibulise indlu yonke ngegama lenkosi Yesu Sapo Lomachuaha, no Sapo Lokaba. Ngabo Abastiban Sleo Apa, don't you tell to go together? So, Nge Apa, Singamachuaha. Gandige about her, so Nge Jango Basila Pandes and Gokaba. Au Kucharanga Pandle. Silapa Sasanje Uze, Sikubel and Gonzo. Ubulisa ngokukodwa nangokukhethekileyo befundisi abakhokeli bebandla sibulise nakumfundisi weli khaya osinikele ndawo ukuze sikwazi ukuqhuba le nkonzo umfundisi ukhukhu nenkosikazi yakhe uMakhumalo abasinike ukuba sibe lapha kusasa nje mandiqale nje ngezinto eziphambili phambi koba sizokufumana obituary eshicilelweyo. One, we are behind schedule about 30 minutes. Number two, sicela bonke abantu abalapha ngaphakathi endlini, make sure imask yakho ikuwe, uivale umlomo nempumlo. Siqiniseke ngolo hlobo. Umntu othi chu imask kancinci, umntu ozoma phambi kwethu ozothetha. Njengam njengoba ndiloqa nje okwesithathu sicela bonke abantu bavumele ukufafazwa izandla zabo from time to time ndizocela abantu abalivayo ilizwi lam from time to time bambe phakathi kwenu bazifafaze izandla zenu ukuze angahlali lo mtyholi esijongene naye i-coronavirus Kuthwa isebenza lento ngamandla xa abantu beseluthandweni ngolu hlobo. Ayilufuna uthando, hayi. Uthando lutshaba lwayo. Ngonje ke funa asiqule ukwenzela ukuba ingasilimazi. Norhulumente uyabhengeza kakhulu. Kukho izoyikiso ezikhoyo. Kodwa ke noko lithe izwi lenkosi masingoyiki into. Ngoba noba siyaphila. Siphilela yona noba sidlule emhlabeni sisekuyo inkosi mayibongwe inkosi xa uphuma ngalamnyango njengoba nime apha mna use right one uya kwi toilets zotata ezilapha ngase left xa uphuma ngalowa ukwelicala la se left kum uya kwizindlu zangase sezo mama ezilapha ngaphakathi ye building ini inkosi nisikelele ndi Dichulba nungba? Ndanomoya lo, futani. Ndingu Khila, ndingu Kenneth Macibela, Tanga. This is Flobo, sika Tadagavu Yogaz. Nokaya, Nomatemba. This is Flobo, sika Kedix. Ndi Sinsiwe, Konza Glengonzo, Yase Destini. Kodwa ke ngokuhlala ndisavizithele ngapha eRhawutini ukhaya uthe make ndiyofika apha eRhawutini ndisavizithile ke noJwarha inkosi nisikelele masiphulaphule ke i-obituary eshicilelweyo esizawucela ukuba abakwaziyo nabanawo amandla uma ngenyawo beme ngenyawo emva koko Oh, ndifumana ke i-indication ethi lutu sapo, anubani batelile, lalan panzi, itandu welula, mininzi, iminyaka yokuphila kukaJaho emhlabeni, akubalwanga skwentshana nje, kubalwe into enabileyo, ngoko siyacela ukuba, sihlale panzi, batsho njalo ekhaya. Over to you, Kerry, whoever is.
Nanga magabantshintshi ngobomi buka Lawrence Vuyisile Tutu. Lawrence Vuyisile Tutu, affectionately known as Umtika, ubudlori kwabamthandayo uMakhehla, walibona ilanga nge 15 ka-December 1939 at Duncan Village, eMonti. He grew up in the dusty streets of Duncan Village with his siblings under very tough conditions in the 50s and the 60s. Ezalwa kwifemeli yemilonji kakade, nalapho notata wayelinxila lengoma, wafundiswa ukudlala iorgan kutata wakhe ongasekhoyo naye, uba uRoman Tutu, wazayithubeni hamba kwengqondo yakhe, wazizuzela izifundo zokudlala amathambo, piano lessons, kongasekhoyo uba uMabandla Makhuphula, who also taught him how to troubleshoot the organ. Mtika's passion for music grew and he started playing the organ in church. His graceful hand on the organ blessed many on a Sunday morning in the then Assembly of God Church, eyayisaziwa ngoGenya Zonke. He later started his own piano lessons, teaching those who wished to improve on music skills, particularly the piano. Ngo 1972, washicilela i-album yakhe yokuqala kunye nesofoni uba usengzo Will Mbali. Beyilo combination eyayitsala umxhelo kubathandi bengoma. Kukwangelo xesha, iRadio Bantu yamsondezayo ukuba azokushiya amaculo enkonzo ngonzo asadlalwa nanamhlanje kumhlobo wenene FM. Ezi organ cuts zikabudlori zenze untyilo-ntyilo kubaphulaphuli bosasazo iminyaka engaphezu kwamashumi mahlanu avisayo kooRadio Xhosa, Radio Transkei naseRadio Ciskei ngoko. Ukungenisa abashumayeli ndawonye nesandulela senkonzo, iculo Thetha Nomphefumlo Wam lisavakala kamnandi nakaloku nje rhoqo ngecawumbi kumhlobo wenene FM. Mr. Tutu was a seasoned writer. In 1976, he published his first writing titled My Son. This became very popular as every household wanted to have a copy. He wrote it to his son Kaya, but later it became a relevant piece of wisdom and many wanted to have it in their homes to share with their own children. Esiyayisisiseko nondoqo womkhombandlela wokukhuliswa kwabantwana abangamakhwenkwe ekufuneka besondelwe kakhulu kweli ixesha siphila kulo ngoyise. He also worked as a librarian in the then Duncan Village Library. He is fondly remembered by the youth of that time on how he read them stories, taught them how to read,